Ahe, namukena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm today kind this among you be a shenan. Yanga humela Jeepy the Khatapila man of war. Yeah, so kasungamuntu of course ra 13th January fikani scroll ka account ya Jeepy the Khatapila man of war. Don't find the scroll la fikani kuma kuna posting afika itsariwa la. As you can see, fika hikuma ku fika atsara ku mashaka na vangana. Swi tiveni leswaku Kuhisiwile le kaya a ku 2 days back. So before hi pfula la initially ka previous video a fika tsala a similar comment man of war a fika tsala Kuhisiwile yindlu le kaya as you can see kwalano. So loko se hi fika hi pfula ka ti-comments hi fika hi kuma ku i tlhela a vekela na an image ye as you can see ni leyi la hi ta yi pfula. Loko se hi fika hi pfula la swona ku a hi mpela Kuhisiwile kwala swi very very clear. Unfortunately mhaka ya Jeepy the Khatapila a ni ku tivi, so I cannot really confirm or deny this information a yi vulaka ku nga Kuhisiwile. So leswi mina a ni swi tsarini loko ni responda ka man of war as you can see kwala a ni fike ni tsala ku swo lava mi lavisa kahle because swa humelela ku ri ti-enemies to karhi ti zama ku va ti-twister mhaka ni ta swi vona ku swi ku na opportunity yo va nga fika va distora swilo swa Jeepy the Khatapila swi twisteka swi endla as if ku nga va ku ri timhaka ta le hotela le because a ni hi swi voni ku man of war a ri ka nyimpi yo karhi na vona laha a nga katsa na swikhulu kwalaho na n'wi mi swi vonini. So leswi mina ni nga fika ni tsala swona kwalano makumena mhaka leswi unfortunately ku na limited information loko ri mpela va nga va va vonini vanhu or va n'wi voni un'wana kha hisa swi nga kha swi twala ngopfu kwalano because loko u langutisa swa gheana ku na mhaka ya load shedding yi nga ku karhateni swinene so na swa nghena na sweswo mara loko ri mpela va n'wi voni munhu wo karhi kha hisa a swa twala ku himpela ku nga Kuhisiwile mara va fika va tlhela va hleketela ku na mhaka ya load shedding yi koho mara loko ri himpela va swi confirm Kuhisiwile va fika va yi langutisa kahle because va nga famba va blame vanhu va wrong. So hi yona mhaka ya kona hopefully man of war ta kha kuma more details ya kota ku hi hlamusela hi yexe because mina as master tino ku reportini I don't really have enough information about this. Hi leswo
new is back to school. Is Miku back to school? What's the get in the family that Miku back to school? Is Miku don't as you go on down Parana Tatasin is at the Rama Patin in Tatisabella de Bushi? Is Minica Redes of Fela Hima Bushi? Nilava Fana Navo Manage of Hilajin in Tatisabella Hesse? Is Nilati Hesse?